mwamuzi anaweza kuamua chochote. Haya, amefanikiwa kupita sasa.
Thank you.